Molo, amkelekile. Apha na kwesi sifundo sizawuthi ke senzeni i-exam esuka kude kakhulu, isuka e-America, eMelika, eCalifornia. I-exam le ye-Algebra 1. Masithike siqaleni ngombuzo wokuqala apha, siwubeke nje copy and paste. Copy qala. Sithi ke hey, amanye amaxesha abethi sizi-technology. Iba nzima nantso ke nanku umbuzo wokuqala. Kuyabuzwa ke apho ukuba esi silinganiso esinikelwa ngu-3 ophindaphindwe kayi-2 x thabatha u-4 olingene no-negative 18 siyafana na no-6 x thabatha u-12 olingene no-negative 18. Sizoyisombulula ngokwabela lo-3 ke le nto. U-3 ophindaphindwe kayi-2 x ngu-6 x, u-3 ophindaphindwe kayi-negative 4 ngu-negative 12. Ke loo nto ilingene no-negative 18. Ke kuyacaca uba izilinganiso ezi ziyafana. Kuyacaca ke ukuba impendulo ayinokuba ngudi apha obhalwe apha ezantsi uthi hayi azifani. Siyayazi into yoba ziyafana, futhi sisombulule ngokwabela le nto le. Sifumene impendulo le, siqiniseke ngento yokuba ziyafana kuba sabelelwa 3. Ke zifana ngenxa yokwabela i-distributive property ngesilungu. I-distributive, ukudistributha kukwabela. Ezifana ngenxa yokwabela i-equations ezi ngesilungu, izilinganiso ezi. Andithi u-3 wabelwe kwezinto ezingaphakathi kwi-brackets, u-2x thabatha u-4. Ke masike siyeni kule landelayo esibini. Lena ke singayibhala phansi, akunyenzekanga uba sithi copy and paste apha. Unumber 2 ke lo. I-square root sika-16 esidityaniswe ne-cube root sika-8 ngubani? I-square root sika-16 ngubani qala? I-square root sithetha uthini? Sithetha uthi yintoni enyuswe ngesibini, squared ngesilungu, ezosinika u-16. Andithi ngu-4 onyuswe ngesibini ozosinika u-16. U-4 ophindaphindwe kayi-4 ozosinika u-16. Ke u-4 odityaniswe ne-square root sika-8. U-8 sizosebenzisa umthetho ofanayo, kodwa apha sizosebenzisa u-3. Yintoni enyuswa ngesithathu ezosinika u-8? Andithi ngu-2, kuba u-2 onyuswe ngesithathu uzosinika u-8. Loo nto iyafana nokuthi xa siyiguqula loo nto phofu, iyafana nokuthi i-cube root ka-8 ngu-2. Ke i-cube root ka-8 ngu-2. U-4 odityaniswe no-2 ngu-6. Maqhutywe ke esithathu. Copy and paste futhi apha man. Masithi sithubethe copy. Sithi copy and paste apha. Nantso ke. Kuyabuzwa ke apho uba ngeyiphi kwezinto ezibhalwe ezantsi u-a b c no-d efanayo no-x onyuswe ngesithandathu ophindaphindwe kayi-x onyuswe ngesibini. Siyayibona into yokuba apha ii-bases ziyafana, oo-x bayafana apha. Ke loo nto yenza uba sibe kwazi ukudibanisa oo-6 no-2 aba. Ke loo nto izosinika u-x onyuswe ngesibhozo. Ke siyayibona into yoba akekho u-x onyuswe ngesibhozo apha. Ke sizobona ukuba yeyiphi apha efanayo naloo nto. Ke ii-exponents kumele sizidibanise apha kuba siyayibona into yoba zonke ii-bases ziyafana. Siyayibona into yoba impendulo nguphi kuba xa sidibanise ii-exponents ezi u-5 no-3 sifumana u-8. U-x onyuswe ngesibhozo u-8. Elandelayo na izofuna u-copy and paste lena ke masithi sibethe lo copy and paste. Nantso ke. Kuyabuzwa ke apho uba ngeyiphi inani engenalo i-reciprocal. I-reciprocal yinto yokuthatha le nto eli nani ulibeke ngaphantsi ku-1. I-reciprocal ka-negative 1 ngu-1 over negative 1 onto isinika u-1. I-reciprocal ka-0 sizothi 1 over 0. Loo nto andithi ayichaneki, undefined ngesilungu. Ke nguphi kuba akho mntu oyaziyo into yokuba u-1 over 0 ngubani. Noba yintoni esibeke ngaphezu kwa-0 ayichaneki loo nto leyo. U-1 over 1 over 1,000 loo nto izosinika u-1 ophindaphindwe kayi-1,000 over 1 loo nto izosinika u-1,000. i-reciprocal ka 3 ngu 1 over 3 ke impendulo yethu apha ngubi elandelayo hey ingathi izofuna icopy and paste nale mandicele kodwa wethu kuba ungabi naxhala ngalamagama amade kangaka esilungu kuba into ethethwa ngawo ilula kakhulu nayo ayinzimanga tu nge ungabi naxhala nizokucacisela kakuhle uba athethe uthini namagama ke nanzi esihlanu kuyabuzwa ke apho uba i-multiplicative inverse ka 1 over 2 ngubani i-multiplicative inverse into elula kakhulu ibuza into yokuba u 1 over 2 sizomphindaphinda nabani ukwenza uba sifumane u 1 xa sicinge ngenye indlela iyafana le nto nokuthi xa simguqulile u 1 over 2 sizofumana bani i-inverse ukuyiguqula ke ngoku u 1 over 2 xa simguqulile sizofumana u 1 over 1 over 2 loo nto ifana no 1 ophindaphindwe ka 2 over 1 loo nto isinika u 2 singacinga nangokuthi 2 ophindaphindwe ka 1 over 2 zosinika u 1 ke i-multiplicative inverse ka 1 over 2 ngu 2 kuba simphindaphinda kabini u 1 over 2 kufumana u 1 ngudi ke lowo elandelayo kuyabuzwa ke apho uba isisombululo sesisilinganiso sithini siyayibona into oba sisebenza ngexabiso elipheleleyo apha i-absolute value ke xa i-absolute value ixabiso elipheleleyo lika 2x thabatha u3 lilingene no 5 loo nto okokuqala ithetha into yokuba u 2x thabatha u3 ulingene no 5 kuba uba ke besifake u 5 kule migca le imimengqo besizofumana u5 ixabiso liphelele lika 5 ngu5 kodwa ke ngokulandelayo okwesibini le nto ithetha into yokuthi u2x thabatha u3 angaba elingene no negative 5 futhi kuba ixabiso liphelele lika negative 5 lingu5 naye ke u2x thabatha u3 naye angaba engu negative 5 naye futhi ke ngoku kwenza basibone kahle le nto futhi sisombulule lento sizothi sisombulule izilinganiso ezinkanye nganye sizokongeza u3 kwamacala amabini apha sifumane u2x olingene no8 ux ngufu apha kuba sithe 8 owahlulwa hluliswe kabini apha sokongeza u3 kwamacala amabini futhi ke sizofumana u2x olingene no negative 2 ux ke apha ulingene no negative 2 ohlulahluliswe kabini loo nto izosinika u-negative 1 ke kuyacaca ke apho uba u-x angaba engu-4 okanye angaba engu-negative 1 ke masiyeni kule elandelayo ukubamba nje ingqikelelo apha ibaluleke kakhulu loo nto leyo ingqikelelo ye-absolute value ngesilungu ixabiso elipheleleyo inikelwa leliphawu elinikelwa le migca emibini emimengqo masibhale phantsi le esixhenxe isisombululo ke apha se-inequality esina singubani u-5 thabatha ixabiso elipheleleyo lika-x odityaniswe no-4 omncinci okanye olingene no-negative 3 mhlawumbi ke ikhangele kanzima kancinci le kodwa masingabi naxala sizoyibetsha kakuhle le nto ke le eneliphawu elithi elincinci ngakuna okanye elilingene no yi-inequality asiyi-equation okanye isilinganiso ke apha mhlawumbi singaqala ngokuthi sisuse u-5 lo ke le nto yenzayo ngapha xa sisebenza ngesilinganiso okanye i-inequality ngesilungu sizoyenza nangapha ya ke mhlawumbi sizosusa u-5 ngapha ngasekhohlo siphinda ke simsuse ngapha ya ngasekunene ke sizothi minus 5 ngapha sithi minus 5 nangapha ngasekunene ke ngu minus 5 plus 5 ke lo kuba la 5 u-positive ke loo nto izawusishiya no minus wexabiso elipheleleyo lika x odityaniswe no 4 mncinci ngakunokanye ulingene no minus 3 minus 5 loo nto ke phofu ngu minus 8 ke ngoku into elandelayo esizoyenza apha mhlawumbi yinto ibingacacanga ekuqaleni njengoba besisebenza nge-inequality apha xa sisebenza nge-inequality xa sifuna ukususa iphawu elinegative ngapha kohle nangapha ngasekunene. Sizothini? Sizophinda phinda amacala amabini ngo negative 1. Xa siyenza londo leyo sizawuguqula, sizophendula elina iphawu le inequality le. Ke masijonge nento le. Sizothi negative 1 ophinda phindwe no negative ixabiso eliphelele lika x odityaniswe no 4. Ngoku siguqulile sayiphendula elini phawu le inequality sayijika. Ngoku intloko yayo ijonge ngaphaya elini cala elincinci lijonge ngasekunene ngoku. Loo nto ithetha ukuthi le nto engasekhohlo inkulu ngakunokanye ilingene no negative 8 ophindaphindwe negative 1. Ke loo nto leyo izawusinika ixabiso elipheleleyo lika x odityaniswe no 4 omkhulu ngakunokanye ulingene no 8. Ke loo nto ithetha ukuthi u 8 odityaniswe no 4 mkhulu ngakuno okanye ulingene no 8. I-absolute value ka x odityaniswe no 4 mkhulu ngakunokanye ulingene no 8. Ukuyibona loo nto leyo sizothi siyibeke kumgcamanani loo nto leyo. Nanku 0 wethu, nanku 8, nanku negative 8. Ixabiso elipheleleyo elika x odityaniswe no 4 mkhulu ngakuno 8. Loo nto ke izothetha into yokuba umgama ukusuka ku 0 ukuya kule nto engaphakathi kule migca emimenqo ye-absolute value mkhulu ngakuno 8. Kuyalandela ke into yokuba u-x odityaniswe no 4 angalingana no 8 futhi nawo onke amanani ukusuka ku 8 ukuya ngasekunene. Ke kodwa njengokuba sisebenza ngomgama apha, njengokuba sisebenza ngexabiso elipheleleyo, u-x odityaniswe no 4 angalingana no negative 8 okanye onke amanani ukuya ngasekhohlo. Loo nto iyasebenza kuba andithi ixabiso elipheleleyo lika negative 9 likhulu ngakuno 8. Andithi kuba ixabiso elipheleleyo lika negative 9 ngu-9. Ke loo nto ithetha uba u-8 odityaniswe no 4 angaba elingene no 8 nawo onke amanani ukusuka ku-8 ukuya ngasekunene. Futhi u-x odityaniswe no 4 angaba elingene no negative 8 nawo onke amanani ukuya ngasekhohlo. Ke sizothi sibhale phantsi le nto le. Ke apha sino x odityaniswe no 4 omkhulu ngakunokanye olingene no 8 okanye sino x odityaniswe no 4 omncinci ngakuno okanye olingene no minus 8. Yile ndawo le eboniswayo apha ngasekhohlo. Ke ngoku kumele sizisombulule ke inequalities ezisanda usibhala phantsi esinazo ngoku. U-x odityaniswe no 4 omkhulu ngakuno 8 unikelwa yilaa ndawo enkulu ngakuno 8 ukuya ngasekunene. I-absolute value futhi ixabiso elipheleleyo linika umgama. Ke ngoku masisombulule ke loo nto leyo. Sino-x odityaniswe no 4 omkhulu okanye olingene no 8. Ke sizosusa u-4 kuwamacala amabini. Ke sino-x olingene no okanye omkhulu ngakuno 4. Apha ke xa sizosusa u-4 kuwamacala amabini besizofumana u-x omncinci ngakuno okanye olingene no negative 12. Ke isisombululo apha sinikelwa ngu-x omkhulu ngakuno okanye olingene no 4 okanye u-x omncinci ngakuno okanye olingene no negative 12. Loo nto ingu-D kule exam ebesiyenza.